mamisi chikololo ndi chabwino kumana chipesa mamisi ngati chikololo ndi chabwino kumana chipesa mamisi uhule wanga mungo ndinena koma ndodya mubwino uhule wanga muto ndinena koma ndosamba uhule wanga muto ndinena koma ndodyerera amuna nuo amandi yamikira ineyo amuna nuo amandi yamikira ineyo akachoka kwanuko akandipeza kubara amandi yamika ineyo kunyamulira chikororo ndichabwino